Reka tubaramutse cyane mu nshuti zacu z'akadasohoka mudukurikirana uko bukeye uko bwije. Ni Sports Tempo imbonesha kure ni Argos. Ni ikiganiro kenshi mumenyereye tugenda tubashikiriza ari jewe Litonda Dasa hamwe na mugenzi wanjye Divin Dushime. Ni uwo musore n'umunsi wo kuba turi kumwe mugabo ushobora kuba ndavuze ko ari umusore muri abyemera ko umusore cyangwa ari umugabo.
Umusore si ndubaka, mugabo si ngeza resoje.
Hari igihe iyo dutanguye ikiganiro kenshi ariwe kirongoye ukunda kumbaza uti nta kantu muri ino ndwirangiye kuba karakubereye special cyangwa iki. Nawe umusore biba bimeze gute muri ino ndwirangiye cyangwa muri weekend?
Ejo cyane cyane nugariwe ku mashampiyona yo hanze niyo niyamwe amwe nagendana ndabona ama resulta mugano ngaha sinavuga ngo nuko ntazikurikirana ahubwo uko gusa ngene hari amakipe yo hanze ariko aratangara rwose nta nk'umugabo wa Manchester United ibintu bitaba byifashe neza kandi tuba tubona hari nk'abastare meosi n'amapolemike agenda araba ku ruhande ku ruhande ayo nagenda abona kuri kote ya PSG aho ariko barakestiona kuri kote ya Messi. Sergio Ramos avuga bati mu mwene wabo avuga ati azogaruka mu minsi iza mwacu sanga uvuga ngo maravuga ati none umuntu amaze imezi nk'aya ari
ataraka.
Ibyo bintu byose ngo babi bisa n'ibyantangaje mu ino ndwi irangiye. Donc yego,
ku ruhande rw'ubuzima nabwo bwa minsi yose tugenda tubamo naho babimeze gute yaba muri quartier cyangwa mu kubara
muri quartier ni sawa. Uretse gusa ngene ko tubona ikibazo cy'igitoro
kibazo cy'igitoro ubundi bwo kizi cyabaye kuba ni ndansi urabona yuko hari n'abantu benshi batari ko barangura gahunda zabo zo mu ijoro avuga ati ntabwo
transport yanduze transport ahantu hari ufata sengsa ya moto ubundi urumva niba byoroshye mugabo.
Reka twibaze yuko tuzoza tumukindi ikiganiro tuvuga ati ibintu byagiye bifatira ibintu byagenze neza. Ni kuri ibyo nyine tugomba kubicamo kuko ni bumwe mu buzima tubamo iminsi yose. Ariko reka tugenda tubabwira ingingo nkuru tuza kuba tugenda tuganira muri kino kiganiro. Tuza kuba tuvuga ibyerekeranye n'umugwi serukira gihugu tayari bamwe mu bakinnyi abo mu serukira gihugu baza kuba bamaze bashika muri Turikiya aho bagiye kuba bitegurira inkino zibiri. Ariko kandi bagira n'ikiyago novuga nti n'uburongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi undi bayaganari yakubona uko nawe ari karagera ku mwisho w'ibikorwa by'umwe muri federasiyo ya football mu Burundi. Nitwava kuri ibyo turaza kuba tuvuga ku byerekeranye na shampiyona ya Primus League bari bageze mu ndwi igira 11. Nitwarangiza ibya Primus League turaza no kuba turaba urutonde rw'abakinnyi novuga nti bari imbere mu by'ibitsindo ni muri Primus League. Ariko mu mpera za kino kiganiro turaza kuba tuganira ingingo zibiri ndavuga muri handball ubona yuko nabo bari mu ihiganwa novuga nti ni ihiganwa ritegura ihiganwa rikuru. Turaza kuba tubabwira imigwi yatahanye kino gikombe muri FC Barcelona naho havugwa inkuru atari uko ari umumenyereza afise byinshi yakoze muri karriere y'ubumenyereza ariko n'uwitwa Xavi yagiye kubaboneka muri FC Barcelona nk'umumenyereza yakiriwe ibitangaje nk'uko twagiye tubibona. Turaza kuba dusesangura turabe mbega ubukomeze cyangwa kuvugwa cyane kwa Xavi ni kubera iki cyangwa byaje biva kuki nayo n'ayandi tuza kuba tuganira muri kino kiganiro. Karibu cyane. Nk'uko twadaje kubivuga rero mu ngingo nkuru reka tuhere muri ntamba mu rugamba no mu guserukira gihugu ubona yuko ntituri buvuge ngo bimirije urugendo berekeza muri Turikiya kuko muri Turikiya bamwe baza kuba banashitseyo bafise inkino zibiri Comor na Myanmar. Izino nkino ubwabo bategura zino nkino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryagize riti si nkino tugiye kuba duharura ko amanota ariko ni nkino inyuma hatsuba hariho ijambo rindi rikomeye gusumba zino nkino. Ariko uko biri kose urukino n'urukino kuko bagiye gukina kuri Journée FIFA bagiye ndetse bakina n'inkino tugiye twabonyemo n'abakinnyi bashasha kuko babakinnyi ba kera bakinye kandi ntabo tubonyemo nka bose nuvuga nti twebwe nk'abamenyeshamakuru turaza kuba dusesangura ku byerekeranye n'urukino ubwabwo ariko kandi turaza no kuba tuvuga n'ibi byerekeranye n'iri jambo bwa wahoze usanzwe arongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ariko yari kararangiza amabanga yiwe avuga ati narinda bakeneye kugira ngo tugira tuyaza ya ntariya ngire n'akajambo ndabatekereza. Duhere ku rukino cyangwa duhere ku by'ijambo?
Duhere ku rukino.
Burundi bwiye kuba bukina na Comor bukina na Myanmar. Comor twarakinye nabo tudafise aba basore twitwa ibihangange canke izi nkingi za mwamba tugira ko baradutsinze twari ko dukinira muri Seychelles ni mu minsi iheze ariko ubu tugiye kuba duhera muri Turkiya dufise ba bantu bose haburamo uwitwa Fere ariko abandi bose abo twagendera ko bo barahari Komor Myanmar izinkino tuziteke kwiga
cyambere nuko abakunzi bacu bamenya ko iyi match ya Komor no Burundi hariha inkuru zigenda ziravuga yuko
urashobora kuba cyane inkuru
yego mugabo Myanmar cyambere ni igihugu kitazwi iyo niyo ya FIFA ya FIFA nyene ngikubwiye
nibaza ko no guhunura urukino ngira kuza yego kuba babamaze kwezi muri Turkiya ariko bafise umumenyereza yanamenyereje mu guserukira guhugu u Rwanda uyu mugabo twibaza ni byaranoroshe kuko ibi bihugu waza kubana bitahura
cyane yego urumva avec igihugu cha Myanmar ni igihugu kitajya mahiganwa menshi ngo tukimenye ngo tumenyere gikina
jona rinda kizi muri kaise harabayeho kabazo hagati yaba yabisilamu nabandi
yego hari gaze no kubana genocide banashaka ni kintu cyo kingira ngo kigaruka cyane aho twibuka ko umuntu umugore yatwaye yaronse prime Nobel de la paix yahavuye ariwe avyorana genocide niko novuga yabe bitwa ngo naba n'ibindi kitwa ngo gitangozwa n'ibintu byavya eh
ariko uza gusanga benegamirije cyane bya Islam
ego abo bantu rero bakaba baratotejwe n'icyo twintu tuzi kuri Myanmar kubona rero haje yindi image ya football mwaje novuga nti hamwe Burundi botozinda cyo ari gitangaza
turashobora kuza kuba dukoroka twisanga mu bibanza bibabaje
cyane
kuko mundi bw'abagabo tunanegeranye bo muri bya bibanza by'ijana na 40
yego bisigura ko d'abord ni gihugu tutazi kuri plan ya football kubijanye na football tukizi cyane kubona rero hamwe tukoshora gutsindwa cyane tukanganya nibyo bari ibintu bisanzwe na buhoro buhoro meme si amazu kwezi kose bitegura bigafite abakinnyi bitwa bande tubazi amashampiyona bakinamo ari rwego nyabaki rumva twumvise Birmani yari zina gitwa kwari niremereye mugabo Myanmar si kintu twavuga ngo cyare dusanga tumenyereye mu matwi ari nayo mvuga nti jewe amahirwe numbona no yaha ekipi nasionale y'umurundi
ariko turaze jewe ndaje kuhamagaze aha two tugiye gukina n'abatatuzi ariko two tugiye guhura n'umumenyereza kano karere uburiya ka kano karere umupira usa kuba uri numwe yewe rero kuza waraciye muri z'u Rwanda n'Ubuganda cyangwa warakinye ziriya nkino maze kubuhura n'igihugu kimwe muri bino bihugu byo mu karere birafise isura biguha kandi twebwe amakuru yacu nibaza yuko ari ku isoko gusumba uko Myanmar amakuru yaba ari ku isoko kuko abakinnyi bacu ngendegwa kujya mu menyereza ushobora kuba bazi
ikintu novuga ni kimwe ni nka gukina n'igihugu udasanzwe umenyereye mu bisanzwe ariko icyo novuga ni uko premierement Burundi barafise experience mushiko no munsi kuvuga yuko twotsindwa na ekipe kubera tutayizi kuvuga ko utamuzi cyo ni kimwe ariko mbega hamwe wo mwotsindwa nawe ngo ukagira ngo utamuzi bisigura ko nivo yawe isanzwe iri hasi alo tutsindira abantu batatuzi neza twitwaze ngo ngo kubera ngo urumva ngo na maye France d'office ibyo nibisanzwe arum ngahujya twa twumva mu equipe ya ama equipe asohoka za message zane na zane zikavuga ziti abantu batwende tubazi mugabo kamem ifoko ko vaise yo kugerageza kanga sanga ngene ngene biracamo ikindi giye naba kadutsinda isigura ko nimba utsinzwe nabantu icambere nti bari kuri nivo ya bari muri Aziya nibyo ariko
bobo si bihugu bya Buyapani
si ende si sinde donc arugaza kubona ko hariho icambere na champion yo mbe kimeze gute kuko namwe bavuga ko vakera bogiye igihugu kugira ngo ushobore kugipima
uraza
kwanza no kuraba na champion champion ingene imeze Burundi nivyo igituma tatu tudakomeye nuko twa dofisi ko bakinyi baba bakinyi twa ko bakina hanze champion yacu nikomeye niri fo nkuko twa turi yipfuza sico kinge no musi kuje guhangana na champion ya bongereza example no musi zorana ko bamaze guhindura system yabo so jewe rero mfatiye kuri iyo equipe ya Myanmar sinza kubona kwiza ku office ingufu zidasanzwe meme si umukoja
ngira ko rero uvuga uti ku ruhande rwa Comor ni twaba dukina nabo bo baraza kuba baduha akazi
je nibaza nti kuri Comor
ubundi ko kuri Comor bo barabazi kuba baronka itike yo kuja muri kandi bari kuba nadondera n'itike yo kuja muri Mondial n'urukino twarakinye bo baranadutsinze
ikintu novuga nuko Comor ni igihugu gikomeye kuko ugaragaje kuraba
bo banafise natwe ababeza twishimira bavukiye za Burayi cyangwa bagiye bakoze bo bafise na benshi
ico rero ni ni avantage kuri bo
n'abanationaux of sabi nationaux benshi bo
ariko ikibazo gica kiza kuba ni kimwe nuko ni kimwe cyatukaraho ko mukanya hari motivation iri nyuma y'urugi y'izindi est-ce que vyukuri abakinyi baraza kwifata ho serieux baraza kwibuka kwa ari equipe nazare yasohotse
cyane bagiye kujya
shuko uribuka ko abakinyi bahamagawe nta ngo mu Burundi arimo baza ko bebaza bati urumva rero nta kimwe nta problème alors que aho aja hose ke sa swaro kino gitwa ko ari kururi
ko biri ko se Burundi bwacu bayaririye
aha ni nk'abandi nk'abakoga abakoga bacu mu muri Uganda muri Sekafa ibizindo bitaratu bitanu ntiyagiranga hanga bazaza baraje babibaza ngo ntibagiye kuri president igihugu rero nishinjaje nzakubwira n'ikimwe est-ce que kuba naradusinze komo tugasubira tukakina na iga dusubira kadutsinda nihazo babyanye bazaba byavuye kuri ideology peut-être
ah kuri komo rwoni ndanibaza yuko biza kuba bikomeye cyane kuko bobo hari n'abakinyi baba bakeneye guprova umumenyereza ati ko biri kose ntuzo dusiga ubundi bwo kane yatangiye kumoto
ego
kane yatangiye buracyo twinjira mu kwa mbere hageze kuko nuko kwezi kumwe kwa 11 ko kurarangiye kuko journée FIFA nta yindi tuzobona muri kuno kwezi kwa 11 turaza kuba turindira kuko 12 ko 12 ho biba bisa list baye uba watanguye kwibona wowe ubwawe nyera ati ndaje ndaja muri no kane yo muri Cameroon nibaza nikomoreraza kubiduha akazi ariko natwe nibaza ko umugusarukira ngo turakumbuye kubona usinde
je kino navuga
ko bavuye izerminatoire za kane ziheze turiko turabona umugusarukira ngo uyumba yo
sinico gusa icambere navuga nti motivation izi match difficile ça devrait pas être cela
bati bari kubabwira
nivyo nivyo yuko ari mu match amikana yo kugira ngo urongo yishira hamwe rya FFB Reverien ariko ararangiza abantu ayiwe kandi tunamushimira nibaza ko iyi motivation ari kubuga mbere ica mbere hari kuba nka kujya nke twa tumenyere tuvuga tuti haraza kuburukina kwa Algeria tukaba tuzi yuko atari match yo vuga ngo ni iraza kutuzanga ibintu biki n'ibiki mugabo kabuze uti ngiye kujya nke gukomeye cyane ngiye kwitegura tu simple banda ngene en forme yama match amikari kandi tusaba kuva kera basi katuma yitwa kuko imaze kwitwa ngo ni juste gusego kugira ngo
kuko uza gusanga umengo twa
tumenga bira se mita ucumenga bintu bisanzwe alors que ari igihugu kitwa takira kirasohoka
nibaza nti bo bamwe barazi byo baje kuba barondera ariko kuko biri kose mu guserukira igihugu turakumbaye yuko utsinda kugira ngo tunaduze n'amanota kuko kuma dukoroka ku manota biraza kuba bidutuma n'abakinyi bacu tudandaza hanze bitagenda neza kuvyerekeranye naho no vuga ati n'urundi rubanza rundi kuko ni rumwe rugiye kuba ari maradzi ibiri ndi kuri yo referera avuga ati hari abasore badufashije kuja muri kane ya 2018 hari nabandi bashasha bagiye kuba batangura kuza mu guserukira igihugu no vuga batanguye kuba bafata ikibanza turabaza n'abasore nka ba Jospe abwira ati turafise ijambo ryo gukengurukira bari ariko kandi tunagire n'ibyo dutekerera bashasha bariko baraza n'abasanzwe bahari tubere kuko bigiye kuba bibandanye kuri ico naco bibona gute
ica mbere kamanze subira inyuma gato ni vyiza ko ikino kintu ni ciza nje ni kubwanje ni ubwanje ni ciza gushimira abagize uruhara kugira ngo bien sûr équipe nationale ishobora kugenda muri kane ariko tugerageje kuraba ino effectif yagiye nitwovuga ko ari abatumye équipe nationale ija muri kane sina na gato harimo se vrai abarimo mugabo si bose kandi sinavuga ngo ni gice kiri gice cyo nengo ni bwango ni 80% ngo nibo kuko uraza kubona ba Jospin bigeze ba ni bwango ni
we
ni bigeze ba jamwe urumva cyo turaza kubona Eric Ndize muri championnat yiwe narakina namaze kina match nyinshi ni imwe kandi sinokubesha ni vo y'abarundi urabona ko yashise biteye ubwoba
yaramanutse
kuri nivo nimba ari no corona sinzi isingano bivuga ariko turabona ko nivo vraiment yabaruye abakinyi barundi yarashise nabitwa ko bakina hanze
n'abakinyi
bariko baravamo
mu byicaro bya gatatu
aha alors mugabe ikintu no vuga ni nuko ino initiative yagize neza cyane mugabe je mbona ko abwo nonga hayoza nonga hanye na kagashimira
bo ga kuri iyo jambo naje cyo kintu kimwe mu bira ko ndiyumvira yarakuye kubakoranya abasore nka ba Mackenzie akoranya abasore nka ba Gayer Bangando akoranya bari abasore bo
cyane cyo babese effectif no
vuga ni kimana
singufi cyane
yego nivyo buryo bwari kubabwisha ariko kubundi no mu bindi bihugu ntabwo bariko barakina duhera aho hakujya mu Rwanda bariko bitegura urukino rwa mane aha muri Tanzania nibaza abo basore bacu muri Tanzania bose bagiye muri kandi bo bari hariya abandi nabo nkabagaye nta migwi bafise bari ngaha Kapitene Mac Seredrogba nimba tari ngaho za gusanga ari nko mu yagiye kuba yegera umujyango muri Holland kuberi kubabwira hakiri kare bikarengera novuga ni ibinabiri byagiye bihaba akababwira ati nimutegura amasakoshi namwe nubwo mwazo kinariko
ari abasangira jene baza yuko initiative yagize icambere bien sûr twatozi yuko ari abakinyi bagiye kina match kandi urutigi gitigiri ntigishobora kuza kurenga ariko novuga nti hamwe basibira bari yabo bo benefisha na riga jambo na bakina ngana n'abaroko
yo
bahagaze kuko sindakubeshe abadushikanye muri kane sibo bonye twibuke neza ko na Juventus la plupart de Juventus bakina championnat yo ngana bisigura yuko barabara nabo ngene bo kwisa ndakobate bo babagize kiretse tuvuze tuti iri ya equipe nationale tuyifate muri rusange twitwe ko ari equipe nationale y'ibihe byose amaze ariko arafasha bijanye na football sino jembo nomenga
hari hamwe
arake nabajya abandi bazoshikirwa kumbure akabaho journée nakuye dora tubona
number day
cyangwa je sais pas iyo journée ikaba n'utugo batobariho bari nga
ariko basi amafoto
akabaho match amical nimba ari aba loko hamwe n'aba international jembo nomenga ariyo ariko ariyo match ya nziza iryoshe hama ingene bikaba ibintu ngene byo kuvuga ati
ariko navyo nza kuba nibaza gukomeza kuba bigorana kuri corona kuko urabona yuko hari bihugu bimwe bakubwira bati nimba warageze mu Burundi ugomba kumara igihe cyangwa no kukwakereza
je wide yanje suko
basi nabari yabatagiye
nubwo batoza
ariko babari hafi
habe match ngahe Burundi nimba kuko ndisubire ko ngaho tugire selection ahanye huboneka 11 bahari ya mbere 18 bo nga na 18 bo kuindi
gote kandi
bose
bagiye na vacances umunzi bwo zigiye kugira nga
hamwe
12 baba bari nga
na implication bagize equipe zibiri bo kandi zoboneka neza
nibaza ni naco nikindi bashobora kuba bogenda bakorera ko nibaza ni namajambo agenda hana nayandi twari ko turavuga byo sa n'ubusezera ariko twagize gucya naho muri ndo irangira komisiyo je tuta matora muri FFB bashira
amazina
ahabona amazina urutonde rw'abagiye kuba bitoza mu mpande zitandukanye kugeza uno munsi ni Manalex Muyenge Alexandre niwe twabonye ari imbere nkubwiye kuba arongora ishyiramo ry'umupira w'amaguru kuko kugeza uno munsi niwe wenyine ariko aritoza
kandi nibaza ko n'igihe cyarenganye cyo gushobora gutanga ama dosiye kugira ngo tuvuge ngo hari umuntu ngo
ubundi ndibaza yuko ni kugeza tugeze uno munsi tuzakuba tubona yuko umwe ngo Alex ni wagiye kuko ni naryo zina turamumenyereye muri sport yuko tuzakuba tubona yuko ariwe tugiye kuba tubaza FFB nyuma y'imyaka 8 ya Reverie ndibaza ni wanyina imbere tugeze kuno munsi tuzomubwira iki kiganiro kicici yaguye ariko ndive kubwawe ubona nibihe bintu bikogwa bigiye kuba birindiriye iyi komi novuga ati iyi komite executive shashi ya FFB
echa mbere kudadusubiza inyuma
ubundi bwobwo
nibaza ko kijyanye n'ama programme nico n'ikimwe
twamaze kumenya
ariko burya ikijyanye no kudasubiza inyuma cyangwa kudasubira inyuma nko byo twari turimo birashobora kuba ari challenge ikomeye iyi komite shasha izobije hamwe ikindi cya kabiri kudukura mu ma promesse hariho fusion de fusion ya 2026 est-ce que vraiment ça va être possible romba ibyo byose turacabirindiye turabe tuti mbega birakunda kwe kuko twibuke neza ko budi monde irimo kugera ya 2022
hageze
nuko bise mike izo
nuko bana hindu ya matari kubundi naho nyene twogera hagati mu mwaka monde yari yana ba
2022 est-ce que muri 4 ans tugerageje kuraba umwanya twatuma twitegurira ukuri uri bukayo ki 2020 yatanguye ivision yatanguye yatanguye presque kuri manda ya kabiri
ubwo twaje ubwo twarondera kandi twarondera na 2026
bisigura yuko muri 4 ans ça veut dire 2018 kushika 2022 hada hamaze ko kugira ngo twizere ko byukuri 2022 tuzatori muri kane ikintu kindi nacyo novuga ni bimwe tugera kuvuga twaregeze kubigaraho igihe kimwe tuza gusanga yama program yose ari gutuma haba favorize je y'abakiri batoyi kaduga ntibyigeze biba kandi sinzi ngo novuga ngo kana kane bafite ikosa iki niki harabaye kiza kandi twarakibonye kirasubiza inyuma cyane ibijyanye n'inkino hamwe n'uburyo ariko imyaka ikurikira yindine bazaba
birashoboka
birashoboka
erega niza kuba ari ine
oya niza kuba ari ine zo kubaza kwari nk'itatu
gusa nk'itatu ibi
kandi rero kica kigorana ni kimwe kuri ya migwi ya ama ekipe yategereza kuba ariko araforma bakinyi kirezo no musi migwi peretre ya Egrenoir message sinda yibona neza cyarusanga rero nyine kirabikora Tugetse tushobora nabakinyo aide ntware bonye ko ari kuko ari yo yashoboye kuronka ngene ibikora. Donc
nibaza nti kuri ibyo uko biri kose turacafise byinshi byo kuza kuba tuvuga kuri no komite shasha ariko mvuge nti nko mu chamaka uciye mu biganire bimo tuzora twinjira mu minsi iza. Nibaza nti kuvyerekanye ni komite shasha yo tuzokwicara dusesangura. Turabi bibarindiriye.
Ibarindiriye ni byinshi cyane. Nako navuga aide ntware ariko sinovuga ngo niyo yonyene nahagaze ko kandi ivyo
oya ariko niyo yirimbe.
Ariko turabona neza ko vraiment niyo yiteguye neza. Niyimaze imyaka ko ntibitanguye ubuvuba.
Yo
ifise programme
madumanya. Ifise academy nuko.
Ifise academy ayindi migwi ntiyashoboye kubikora. Mugabo rero ubu nako kica kiza mbega ino myaka ikurikira. Ko iyo crise tuvuga nivyo turacayirimo nivyo mugabo. Vrema aya ma ekipe azava ba ashigwa ko pression kubyo bwuko
ategura abana
bazatwara muri itatu amyaka itatu ekipe nationale ya Juventus etuyeze kuyibona
tuzagura muri babana bakinye yase kafa y'imyaka 17 ntabwo twigeze tubandanya tubona suivi yabo ingene byagenze ariko nibaza nti harumba ubundi buryo bundi bashobora gukoresha turafise abana bafise uta aba binasyon niyo rero bari kwara ndufasha no cyane
Ikiza kuba nacho kiza kugorana kuri iyo nivo kandi mugabo bashobora no gukoresha combi in force cyangwa inkinguvu ni kwiga marketing yabo uno munsi abakinye bakina hanze ugaragaje kuri abo tutababonye ku ma social media yiwabo nahandi hantu
tubabona
nta organe n'imwe iza kudutuma dushobora kubona aba bakinye bariko barawa promote kuko uru ikintu kinga tudukwiye kumenya nuko bari abakinye bakina hanze Iyo uta bakurikirana cyangwa bakagurirwa mu ma equipe yitwa ko ari meza mbaho deja n'uturi no muri mercato ariko birashoboka mu myaka itatu ko dushobora kuronka aba recruiter bameze fret nako aba agent bameze neza
barukika
bana ahantu ari strategic
biza gutuma baronka bamenyereza beza bakagira ku kanyari gabo bikaze kuranga turose nk'abanyange nk'abatanu basi
example yoroshe muri Turkey twararungi se abakinyi baragiye ariko no musa ariko hakina bangara ariko hakina umukinyi umwe Jospin hamwe na Nyange gusa nibo bariko baraboneka bisigura ko niba bamaze hafu umwaka wose batariko barakina twizere ko n'imyaka iri kiregera imbere buke kandi n'amakontra yabo ariko baba bari karahera twizere ko bazaba ari abantu bakomeye twari twaryohewe mugabo
nibaza
iyi komite nizoba yorohewe
niza kuba yorohewe kuko igiye mu kazi katoroshe
après crise kandi harabaye crise rero gutwara habaye crise economique mwisi gakujya niba byoroshye
nibaza ni kuri komite shasha turafise byisho byo zoba tugenda tuganira kuri yo reka tuve ku bya FFB tugenda mu ndwi igira 11 muri football ubona yuko ni muri Premier League ni ndwi yagiye irangwa no vuga nti harimo derby ariko iyo derby nayo nyine ntabyavuyemo ngo tuzo kuba tuvuga ngo byari bikomeye cyane ariko muri ndwi kandi turaza kuba tugenda tubonamo ni ndwi igiye ikuyemo umumenyereza mu bamenyereza twari dusanzwe dufise ngaha twuba kuko urabona yuko Vitaro inganya na Flambeau de l'Est bagiriyeho bakuraho amahero baza kuba baza n'ubundi mumenyereza mushasha novuga nti ibyo ni bimwe muri ndwi gira 11 twabonye kuri jewe ariko novuga nti byari bikomeye ariko kandi ngira ko kuri ndababwira ninga n'inkino zimo zagenze ubona ko ari top junior yari yakiriye rekuroko n'urukino rwavuye muri bitsindo bitatu kuri bibiri ino migwi ibiri yose yavuye mu cicaro cya kabiri
mbwa top junior ikira byifata mwiza
yana duza cyane rikisiga yariho kanyanza United
wa mukoca barabahinduye mbona menga hari
cyane Paris ari karakora hari ubona ko ku rundi ruhande yari Royal ihura na Bumamuru nta kintu kimwe kirasigaza habi wa mucibitoke haba hanze iragutsinda n'urukino rwavuye muri gitsindo kimwe kubusa igitsindo kimwe cha Bumamuru musongati iyi ni ya derby nakonda kubwira novuga nti yo mu majyaruguru canke hagati no mu majyaruguru ni ntara zegeranye gitega muyingu usanga nta kinyabana n'urukino rwarangiye ari ubusa kubundi Vitaro Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku kindi Egrenoir nyuma y'inkino zishika kuri stade ndatsinda yagize guce yihereranya message batsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe Kayaza United inganya na Burundi Sport Dynamic ibitsindo bitatu kuri bitatu Atletico New York nawe nyene no muntu migwi nawe nyene brick no gihirikira
tsinda yashoshe cyane
afasi tsinda bitsinda bibiri ku busa Buja City yatanguye ino Primus League tubona yuko ari mu migwi je guhigarirwa ibikombe mugabo ugenda kuraba no munsi ni Buja City tuza gusanga mu kibanza muri bit aho iri mu kibanza kigira gatatu vuye inyuma n'amanota 11 ifise abakinyi niyo mugwi mugwi yo mugisagara cha Bujumbura waraguze neza ariko ndabona yuko Gustave nawe nyine ntibigiye kuba byoroha kurundi ruhande rwa rukiro rwa nyuma rwarangiza no vuga nti ndwi yari Flambeau du Centre yakira rukizinzo biza kurangira bitsindo bibiri kuri kimwe Flambeau du Centre atsindiwe wabo nayo nyine imaze iminsi rikira nyoganyoga hampande nayo nyine kuba yaraguze abakinyi beza ino migwi yasumye neza tugituko hari migwi rikira abangamira ndavuga Flambeau du Centre ndavuga no uyu mugwi wa Buja City
nabiwa gerana message. Irimo bigu yaguza abakinga tari bake.
Iyo yari kire kandi nitegurira no kubiserukira.
Yego. Rero nibiri ko biroro hanabuke. Okay, je ndavuga icambere. Sinzi ko nuga ko ari seria y'ama deception amaze kuba muri football. Hariho kare okote ya Flambeau du Centre. Je ndavuga ko ari kibazo cyo mu mutwe. Kuko equipe nka Flambeau du Centre d'abord yari ari kizimisi, yari kizimyaka 2 iri kuri top. Ha handi basi batuma bagarukira kuri 2, 3. Mugabo ubunye turabona ko ari ko barakoroka
cyane. Dive je uri kuravuga ko ikintu cha kintu cha Flambeau du Centre. Flambeau du Centre yaraneje ku kintu cerekeranye no kumumenyereza, ah? No ku kintu cerekeranye no mumenyereza. Flambeau du Centre je ari gende uvuga ni ko basize mu bishobisho. Uramona yuko bari bafise
Omar.
Bari bafise Omar. Omar aragiye baca bazana umumenyereza nka Inosa ni Kambaranga yari ko ramenyereza kwa yari mu mwaka uheze. Ego bangira barabiye kuvyo kwa yari yari kirakora kuko kwa yari mu mwaka heze yaraguye imigwi myinshi nta mugu ukomeye kwa yari tatsinze ubutatsinzwe na kwa yari baranganije
save approuvé
ngira rero Flambeau du Centre icijana n'ibyo bishobisho baca bavuga bati nta mumenyereza dukeneye mumenyereza nka Kambaranga Kambaranga n'itsinda
rikiri cewe nibaza ari kuri niveau y'abakinyi
Kambaranga voilà
ni bya bintu duhora tubona hanze aho usanga haje nk'umumenyereza example yoroshe ugasanga n'ubu biriko biravugwa Antonio Conte wa Tottenham aje afise effective avuga ati vraiment ndayibona neza izina ryiwe rirakomeye cyane gusa cyangwa kinyi afise rero cyo tuzana ngahe wacu ariko dushira ngo bishobije rimwe rimwe tugasanga urokrise umukoach bita mugihe bitari bikenewe
ugasanga
hari cyari gukosogwa avec nuwarasanzwe ahari muhakagira ikintu gihinduse ariko naho
nibaza yuko
Omar nawe yarayibyaje ariko yakabigenda gutariko
aho jari bikwiye dufate ko Omar yarakwiye kugenda mugabo Omar nibaza yuko yarakwiye gusubirirwa n'umumenyereza
ariko ni
bo muri generation yiwe
imusumba
bo kuri gwagwego hakobaza n'uri munsi ya Omar bari gutuma baza ngo bangana cyangwa usoma
Omar ni kimwe ku isoko ry'abamenyereza ninde yarashobora yari kuri nivo imwe nana Omar ubona yari
guhamba nibaza ndi kuri hano hantu twarigeze kuba tuvuga Masudi mu Masudi bwo ntiyari bwaje muri Rayon Sport yari ari muri Congo ariko tuba tureka Masudi washaka kuvuga ati je gukusinzigara kwa kubamenyereza muri no higano ariko hari abamenyereza nka Amarse nubwo Amarse ariko biranka mu Kayanza ariko nibaza yuko niba mu bamenyereza dufise binararibonye ariko ni tuza kuba tuvuga bo harabanzi ba Mayiro Mayiro numwe mu bamenyereza ariko ramenyereza
Flambeau du Centre yimenyereje nawe nyene
ariko ari muri runo runganwe basi kuri Inosa Kambaranga nibaza nti nabo nyene birimo biramuha akazi gakomeye cyane kuze gutsindwa na Miburo ntiwibaza yuko hano hantu Miburo atakoresheje ibiharuro byinshi kuko ni Miburo yatsinze ni Kambaranga yatsinze Miburo muri Hwayari atsinda Rukinzo ariko uno munsi ni Rukinzo isanze Wote ni Miburo asanze Kambaranga igiteka kukibugiko afise n'abakinyi yo bafise ubushobozi gusumba babandi yarafise muri kwa
ari karaba arumutsinze muri Rukinzo ni equipe gize imitsi tameze neza ariko
iragize igitega
irakubise Flambeau du Centre imigo yashara kwiye kugira ama evaluation niko no vuga
ndoga ndakubwira uno munsi ko bayemeze muri ni mu migwi ine ya mbere tuza gusanga ni buma muri yaritsa kuko mari hejo na 2026
na difference ari na ntoyi cyane
yibitsindo byinshi kandi uza gusanga ino difference ni yamanota agera kuri ndwi no mugu bakurikira mbere ni migwi ishika kuri 3 kuri 19 Urajyo uzagusanga ngo nubwo byomara imigu yomara inkindo zibiri
that's
it ndukaci nkanye niho baza kuba bashikira
ariko kuri nivo
bariko sinduka cyo ndabona ariko baratsinda hero zindi zikurikira naho naho batari ko baratsinda
biragoye
nubwo football igira amabanga yawe kuri ndu ruhanze gusanga ari Atletico niyo wari na basore kuva mu ntara ya Muhinga amanota 19 musongati amanota 19 nyene na Burundi Sport Dynamic n'amanota 18 imigu ya nyuma itatu haza kubatangura Buja City
Manota
11 Kayanza United manota 2 na Le Croc. Kuri Kayanza United uno mugwi mu mwaka uheze wari mu migwi yahaso gutwara Primus
League. Twaramaze kubibona Darcy. Icambere no nugaruka ku ikete banditse twaragereza abakunzi bacu.
Kutumvikana
hagati
y'umumenyereza.
Bijya byongera twareka ko hari ikibazo. Ni dukeneye
kubona ko hari ibindi. Iyo vestiaire tameze neza
nta. Iyo vestiaire tameze neza nta bindi bintu twovuga. Turamaze kubibona n'ahandi hatari hake. Vestiaire tambwe na nabi gabihete
nibaza ni ikintu kiraza ko bishikiyoshira ko pression kuko batanguye top junior uri nyuma ariko top junior no musi ko turawubona wamaze gushika mu bibanza bya gatandatu gatano
ariko encore une fois top junior niri mu moya ya province huko tubona ngaha hanye ubura matari yavuze ati ni murabe ngene bitore nawe ngene yavuze ati tugira turabe ngene bitore gumuti bisiko ro kayanza United il est beaucoup plus affilié kuri province ariko top junior bakavuze ati nifashe neza ikiniki ariko petre ko bahindi ibintu bitari bike kandi biko birabahira batamuye kuduha
nibazanye nabonye nimwe mu bintu ino migu je ndaza kubashimikira kuri ino mugi wa Buja City na byo babibabaje hamwe ino migu yokoroka iyi migu yari maze igihe yafashe akanyari bwabo muri Primus League tukaca tubonera korotse byo bari bindi uko twatuko turabona yuko naho turiko turaje tubona umugwi uzarimwe kabiri gatatu wundi makura korotse
Buja City yo na Burundi Sport Dynamic
ariko niyo nawe nyine tuza kuba twita kuko ni imigwi y'abanyamuji tuza gusanga ari wa mugwi ni vitaro kuko uza gusanga Rukinzo wegamiye igipolisi Burundi Sport Dynamic urafisa aho uhuriye na gisirikare mwisanze umugwi w'abasivili
ni vitaro
tuza gusanga ari vitaro na Buja City gato gato kuko wowe n'umugwi wa Meri ya Bujumbura bizwi n'abanyagihugu
yego
tuza kuva kuri ivyo bya Primus League tuza kuraba niba bashiki bacu canke niba abana bacu hariya muri Sekafa mu Buganda wahoze ubikomoza ko bivuga ko ari nibimeze neza mugindi bamaze gukina n'urukino rumwe bamaze gutsinda izindi barakura no rukino rwa mbere Burundi na Ethiopia no vuga mu rukino rwa vuba Burundi rwa Kenya na Ethiopia dutsinze igitsindo kimwe ego twaragize gucya hari urukino twari twa Kenya na Djibouti twabatsinze ibitsindo bitandatu kubusa ariko urukino twa Kenya na Tanzania dutsinze ibitsindo bitatu kuri bibiri ubuganda bwo bwaduhaye isomo ku rukino twatanguye kwaduha ibitsindo bitanu kuri kimwe urukino rugiye kuba rukurikira se go na Eritrea ho ubibona gute
Ba, genda rushira muri nivo ya Djibouti parce que buja
Eritrea arinabarinyana nahunze.
Eritrea iri kuri rwego rwa Djibouti. Na muri football y'abagabo niko ngo mpamunda kuyibona. Ba, turasanga tubimenyereye vraiment. Ubuza batakuri na bihugu. Abakakubaye.
Iligi kibari ko baradusumbye aba Batanzania kazi n'aba Baganda. Basi tureke izi za Ethiopia babona nta byinshi baza ko tubigira ariko reka dufatira kuri bano ba hafi
ndavuga ni kazo cha investissement
tunasangiye nakayaga
ni kazo cha investissement hamwe na n'ugukaza heureusement que au moins on a vu uno musi ama equipe abiri y'abakobwa ashobora gusohoka twararonse ba Juventus turaronka ingene ba abakwiye ndi bajye ngene bajye bakina twararonse kandi ni byiza turaronka nabandi ba equipe zari nkuru Pieni gitangaza kese n'sinogwe gitangaza ko ibintu bikunda kuboneka sikizi ibintu bikunze kuboneka bisigura yuko nimba dushobora koronka equipe zibiri zipresent zero present igihugu imwe yose atabakinya barenze kuja kwitiza bisigura ko ari ikintu
cyiza abakinyo barahari
acabi kaza cyo chinoti rero utegwe ama equipe y'abakobwa urabona ngene kwa ta competition za hatari zirimo eske hoho na ya Champions League Tovatu kutulize ya kutu zaba tuinda.
Kutuwara na vwe mwe ukura wana wakabandi wa wana mazikuwa wanda nye wakina.
Nikiwa.
Kutuwe eri ya mrizi ya sekafa, ili ya migu isoka ya pvp wienz, nyo tukwari kwa watu gira mtu rongi tike. Kwa watu kina kumazoni nivya akungu.
Yara maze kwa
ana. Hako ni wazani kuri tukwe ebge, harageze kutuwe ika kuko awa kubga ba aso hoteka kuyi. Ubu ni wazani kumu isoka ya kubga kubga. Nitukishobura kutore ya.
Kandorana nibira
anayana
kubga, anayana mamacha rimbele ya abo. arena arena vyiza abana shaka ariko arageze ko twembeze tam ngahinganye ni wacu urabe nabara badufasha gutsinda ni hanga bakina muri Tanzania
ni uza gusanga ni bari bakobwa nyene babukuruje we nibaze ni nabonye nabantu bakwe uko biri kose igihe cyo kujyego twarakibahaye igihe cyo kubamenyera twarabamenyereye ariko aho gize butukeneye amarota
amanota hanyuma ni sura antuka tukize imyaka tuvuga ibintu byanjye na equipe nacyo tuvugi nivyo kumbure kiganiro cha sport temporary kitango yo mbona mwaka uheze the mid event ariko ntwaye muri football no muzi tumaze imyaka myinshi dusemerera no kuri
dusaba nibari taje
n'ubuserie
bari tawe ho bikwi
ubuserie bujemo tubone equipe nacyo ari ishora kuduha uwo muneze mugabe hari ibintu bien sûr bikigoranye ariko basa tubone ko hariho izo effort ziko ziragiye
yo gushaka gutera imbere niba dutsindira Tanzania dutsindira Uganda niho bazariko baraduprove nako zaba kudutsindira za Eritrea na za Djibouti Eritrea nani bazona kintagira n'abakinyi kuko urabona yuko hafi bamwe muri bose baranigiriye nibaza ni kuza kudutsindira abantu nta byishyo zaba dusigura ariko tubakeneye ko nibatangure nabo bigaragaze muri kano kare
yego
vyose atumva nibaza nti imbere yuko tuza kuba dufata indege n'abafana bacu tuba twara hariya muri Spain reka tubanze tuzunguruke gato ingahe wacu tugende turangije ibyo ariko biravugwa mu ndwi yarangira muri handball ubona yuko umugwi wa SOS ariwo wamaze kubutahukana iki gikombe cha tournoi d'ouverture SOS handball club batsinze intwari amanota 31 kuri 30 uru rukino muntu utarabye handball muri nondwi ndakubwiye ni dive mwarahombye sho rundo rukino urukino intwari yari imbere intwari bari imbere ariko biza kurangira SOS rivyukiranye yivyukiranije urukino rugira rurangire bigira bamwe banatangira no kurara ku masabati biraheze vu itsinda kimakiba kirindiye ubundi bwo baranganye tugati iruruke handball rero ugati muri handball bishikagake kubona match irangira abantu ibyo bintu nibiba
agusubira gusumba
igitsindo kimwe kiba kiragiyemo bamwe bati abatamba ku ruhande rumwe ravyumva yuko iki no fati zindi zatsinzi ziryoshe hari habifata mu maso kavuga bati ibi bintu bibaye nibiki kandi ni no fati intsinzi iraryoha ku batsinzi ariko ku batsinzwe bobo baba baragusumba bavuga bati no twatuma dutsindwa difference y'amanota menshi
arakanyo
nibaza nti nabonye ni abantu bagiye ko batwereka ihiganwa rimeze neza ko natanguye kubona nabonye ko mu handball bariko barashiramo tuguvu ha ruhande yuko namakuru yabo yatanguye koroha inge naboneka mu bigeme ho urabona yuko ari sister numugwi unovuga nina usana mushasha muri handball bikebukanije bano bakobwa bo muri university y'u Burundi rumuri kuko rumuri numugwi userukira kaminuza y'u Burundi babatsinda amanota 16 mu kumanota ibi ni ibitsindo
15 muri handball ni bavuga amanota
tuvuga ibitsindo 16 ku icenda novuga ni kuri rumuri nabonyere ni somo bahawe kuko aba bakobwa bo baracari bashaje mugabo nawe muri rumuri nawe tuzo gusanga nabakinyi hamwe harabagenda abandi bakaza gukuramo nayo ko uhejeje ishuru ja mu bindi
tugenda kandi nta bandi barokrita bari bari dore exterior
baguma baze ni babandi babiga muri rumuri tukengurukira cyane abantu muri handball by'ukuri nabonye ne nirimwe mwihiganwa ritita ni numwe mu nkino zititaweho cyane ariko twararavye muri zino weekend by'ukuri byari ibintu bimeze neza nibaza nti muri championa nyezina bizoba biryoshye gusumba reka rero tuve ngaha tuburize indege hamwe n'abafana bacu dukubitire muri Espagne
mukana gato yituvuge mu guhingira ngo abatari bake bagize iminsi
oyo tuno mugwi uri mu bibazo rero muri bino bibazo umurokozi bo ntituramenya ko ari umurokozi reka tubyite uko ariko barose umwana wo mu rugo Xavier Hernandez twamumenye
aramukinya akomeye
kapiteni wa FC Barcelone
yahejeje gukina 2015
2015 avangaho yerekeza mu Saudi Arabia aza kuba umumenyereza ariko Barcelone hari aho byagumye byanka inyuma yigenda rya Pepe Guardiola no vuga ni ibyo yamenyereza byagiye byanka kugeza aho bageze kuri Coman bakavuga bati trop c'est trop genda mu tsama reka turondere nyonje Xavi ukuntu yakiriwe ni yakiriwe nk'umumenyero zigiye kubirava hari kindi kiri inyuma
numu legend
nibyo ariko reka tuje nkuko twatwayivuze tugitangura dusesangure gato kubwanje jebo ndafise amakenga mugaba amakenga naho ndafise kandi ahagarukira suko Xavi adashobora kuza kubamenyereza ariko jebo nabonye abafana ba FC Barcelone bagombye
kubamitize
ko ibintu byinshi uko twabonye ba Zidane njewe nibaza yuko uko Real yagize umu regent aba mumenyereza abaha ibikombe na Barcelona kuko nzi utuvuze Real tugomba kuvuga Barcelona iyo tuvuze Barcelona tuvuga Real nabo bagize gutya bararose umu regent aje kuba mumenyereza bamwe nje nabonye umwe ngo bariko barabifatanya ese Xavi na Zidane bashobora kuza kuba tubaronderamo ibintu bimwe ngira ko ngerageje je ukunda kubwira aho magazi kugira ngo zakumbwira njewe ngira nti oya kuko Xavi icambere cyo nta champion ikomeye tumuzima
iko munibuke ko banibuke ko abakunzi bacu bibuke ko Zidane imbere yuko aja kumenyereza umukuru aba umenyereza
mu yamaze imyaka
ari cegera
kubicegera ni kimwe yanakorotsaza kumenyereza abana yatanguye mu bana ba ikabye yaciye muri Castilla uri iri equipe y'abana bato ba Real Madrid araduga araza kubicegera
yego
hanyuma aravaho arafata umumenyereza ariko ni Xavi ntitumubonye muri La Masia ntitumubonye muri BFC Barcelona ariko tumubonye no Musa Shika aba manager full wa FC Barcelona
jikino chambere nza kuvuga nk'umuntu asanzwe akurikira na football abakunzi ba Barcelona bazashokwa bati ngirango na contre sixe na contre sixe turi ngaha turi imbere ya
project kubwanje nza no kuvuga na byiza bize kuba bituma nanje umwanya mu mbona tarabishobora
yego je ku ruhande rwanje sinza kuvuga ngo ibintu biri negative banashaka nza kuvuga ibintu biri positive ariko icambere twarabonye ko atari umumenyereza akomeye cyane azwi cyane ko ateye ubwoba aba akenewe
okay
Ronald yaravuye mu Buholandi yari umumenyereza mwiza ariko ntibyasigura yuko aba akomeye bice bisigura ko ategerezwa kugira iki gutora umuti wa Barcelona Barcelona abantu bayikurikirana neza aba abantu baraba neza babaza gusanga ikibazo kitari kumumenyereza
bati nabakinye
baza gusanga ikibazo kiri kuri gestion icambere bihera muri cote iri financier
mu basociose
mu bijanye n'ubutunzi nyifashe neza hariho crise ituma imitwe y'abantu bamwe bamwe hariho pression iza kuza itume n'umukocha
bafite ni muri basociose nyene
yari no kugerageza kumbure bikaje bya tunibuke gatoyi ba Enrique yaraje aragenda urumva abandi baraza baragenda bisigura ko atari kibazo cuko umumenyereza adashoboye cyangwa ntashoboye cette fois-ci rero Xavi dico ndamubonamo nabonamo muri wa muntu bategeze kumuha umwanya abandi bose byarabananiye kubera ikintu kimwe swat baheruka Barcelona kera Ronaldo aheruka aheruka Barcelona kera cyane
ariko ubona uwa
Enrique aheruka Barcelona kera
iriya tikitaka
aha bose baheruka muze Barcelona kera kandi kindi nacho icyo zagusanga kiri different na Barcelona yakino giye tuzagusanga Barcelona ntuzeza via kinye ni Barcelona yari fise effectif y'abakingi benshi baje bava muri inde La Masia sivyo alors ikintu nza kubona nuko abakunzi ba Barcelona bategereza gushira bategereza kubanza gutekana baho umwanya no mumenyereza icambere twarabonye ko iriya championa ya Arabia
Saudite
harakantu yongeje ngo kubera muri visibility umukinyi arakaze kiniki ubona ikintu acaza no kuduza nivo yaba bakinyi rema bato bato
La
Masia
nibaza
naba bandi bose
bari bari abakinyi bo harabakinyi baje muri La Masia na Xavakina buri imyaka 6 ku mukinyi
bakiri bato cyane bakiri bato nibaza ko hari nabandi usanga ngira ngo atari bwana vuke petete kubera ugaragaje kuraba yatango kina hafi ma 2000 hari
oya ariko sezeraza ndiko ndavuga nti kimwe kiza kuba kimworohereza na gato cyane kuganira n'abakinyi muri La Masia byoroha harabakinyi no musi turiko turabona yoze ko 2015 agenda tuza gusaga
cyane bari muri La Masia
yego
ntibiza kuza bivurugana cyane ariko biza kumusaba nawe ko abanza gutahura ikimurindiri icambere nuko muri championa Barcelona yifashe neza bwero
kandi ivyo ntuza kubivuga ngo simeze neza
ntuza kuvuga ngo
ubundi bwo Barcelona
za kuvuga ngo tugira twubake
tuguma tuyivuga kwa kundi nyene imimenyesha mukuru biguma byandika
ntuvuga ngo tugira tuyubake kuko
Barcelona no gusaba pose ibinyamakuru rere
nibikunda
guherejo baramwataka
icambere
aratsinduruka ino gwa mbere ni ngombwa
icambere nta vyimba bazije kuvuga ngo urumva ngo numuntu wo ngaha abamaze kuhaca abaho ni benshi kubyo bwuko uno munsi icambere abatwara Barcelona hamwe n'abakunzi ba Barcelona botangura kwitega suko agira bazanira insinzi nyinshi ahubwo gusa azane cohesion ya equipe
ya tikitaka
basubira batugiye equipe ya Barcelona nuko tobura umufana wayo nibaza ko mu myaka yahera warashobora kuvuga uti hari n'ama equipe yari azwi yuko afise ama jeune yayo turashobora kubona nka Arsenal ba aho yaba ari match ziryoshe
za Ajax
nkuko umva n'ama equipe wasanga yaramaze gukopya style yabo uno munsi rero bagiye bakingi bakiri bato turabona ko bariko barakina ari bon ari neza ngabo kacu tugaruka ku bandi nabo bitwa ko bari gufatirwako muzeza yari kuryoherwa cyane yaza gusanga aho Dembele ariko nayo Dembele anacikaza bazani Barcelona muri Espagne bafite ikibazo cyo kuvura abakinnyi kandi kizakugaruka ko n'uyu
muntu umunsi bageze ku bakinnyi 11 asanze abakinnyi 11 barimo bitatu
ngendegwako bisigura yuko ikintu nabo aza gutegereza gucakora batarabye neza kuri kote yo kuvugwa kandi ntituvuge gusa Barcelona za gusanga la prepare ya makia ama ekipa akomeye muri Espagne abakinnyi bavunitse bakaguherayo cyane cyane Barcelona Agüero Ansu Fati aba bakinnyi twavuga tuti za videro ubunye kwa haje agira abari abo bakirako aza kuzatangura na defi ari naho navuga nti sekiye negatif kuri yuwe nico rero kizigira ki mubera intambamye kandi nibaza nti byose kubona abakinyi bagwara bakamarome ameza anga Dembele Agüero aba ne nkunka dipe nawe yocavunika koche yo bafisa abakinyi bande
nabakinza
kubasigaranye nabitwa ko bari ko baragerageza uribuka kajya kujya mu tipe ugagiye muri Leipzig yari atangira yako duza
ariko urora kubona ntabwo amasanzu
yahavuye
bya ariko nanje sinogana ravuze ni akundi ruhandi ico yose Barcelona ubwo ni yari keneye ubundi bwo nawe yari keneye umwana w'umuhira iriya migwi ni migwi bikeneye umwana w'umuhira nibaza nti biraza kuba byoroha ibiyago bya Xavi na La Masia ndavuga abana w'umuhira kuko ni FC Barcelona twamaze kubona yuko itegira abana w'umuhira La Masia
aya birashora kwigora kandi nitwona bishanya na ma equipe yose
nibaza ni
Real Madrid
itagira Castilla na
nuko gusaba kinyi batari bakiye bagiye barava hanze ba Cristiano mu kugaragaje kuraba equipe yabo ni yo sanga mapa bava muri ma academy
nibaza ni nabonye ni wowe biraza kuba byoroha kuko araza guha chance bari abana kuko nabonye barabizi ko bahawe chance ariko kandi wone nibaza ni arafite ni njaba shaka kugira bari abana nabwe twa twabikoze uku namwe mugomba kubikora uku ni wigenze uzomera nkanaka kandi nibyo kuko barafite akarorero keza nimba bafite ansufa tuno munsi ngati ku myaka yiwe uno munsi twamaze kumugira uri legend yamaze ko yambara nimero 10 arafite umwana hage zoba yambaye nimero 6 yiwe canke nimero 8 amubwira ati iriya nimero 6 niba uyambaye bimeze uko utabishoboye yikure ntuze kuyimara sinazi kuko zavaza kuba yemera ko turonka muri nimero 6 muri FC Barcelona aza kuba mara amaziri ya nimero
atacaza
kuba vamo ntiyemera kuza kuba yandagaza Iniesta ku nimero 8 n'ubundi atacavamo nibaza nti hariyo zari bikenewe ariko nkuko wabivuze ahabwe umwanya
mugabo kandi aza kuba ari kafashwa cyane cyane abagiye basanzwe bakuze hariho Pique hariho Busquets
bari abo bane
sigura ko bari anye vraiment
baza kubashwa ni holes ibiri nabamenyereza
kandi nibaza ko nuko tubona Barcelona itifashe neza sindakubesha akazi burya kanini kari kumenyereza bagiye bakinyi bako bagiye bakinyi bakuze bafise experience baragize vraiment uruhara rukomeye kubona basi
n'ubu
yitwa ko bihaga kuko ihagaze nibaza ko bafise uruhara rukomeye
reka turangize naza kuri no nkuru za video tugiye kuba tubada turi kuko bamwakiriye byaheze bamakiriye ku munsi w'ejo wa mbere nibaza nti byaheze ubu yamaze kubatangura amabanga yiwe reka tumurindire mu nkino zikurikira ariko kandi turangiza kuri umuntu nyine tubasikengurukira nibaza nti tuzusubira mu yindi ndwe ndive wakoze cyane
nawe wakoze
reka namwe tubakengurukire inshuti zacu mudukurikirane uko bukeye uko bwije mugiraho mwubahwa na gahwane.